Karibu kandi nongeye kuba ikaze muri kino kiganiro cyacu inkoni y'icyuma. Bon, twamaze kubona rero ko umugore yakubise hasi cya gikoko ubutegetsi bwo mu isi, agikubita kudeta, agishyira munsi yiwe, acicara ko asigara ariwe akiganza. Ngivyo ibyabereye mu butayu. Umugore yajanye imbaraga zidasanzwe muri ubwo butayu, muri ubwo bugaragwa, ahabera umwamikazi, umugabekazi, mabuja w'abami bose bo ku isi. Ivyo navyo bikaba vyatanguranye n'ikinjana ca kane umwami Constantino yiyegurira Kristo. Ikinjana ca kane kikaba caheze ubwami bwo mu isi bwamaze kwegurirwa Kristo, bwamaze kwegurirwa abakristo. Umugore aja hejuru, igikoko cyangwa se ubwami bwo mu isi buja munsi, mu yandi majambo buja ikuzimu. So nta jambo bwari bugifise kuko bwayoboka umugore, bwafukamira umugore. Umwami yavuka acabatizwa, agakura aja gusenga, wari umuco culture muri make ya agakura yunamira patiri. So nuko vyagenze, umugore asigara ariwe ashevosha la bête, ariwe agendesha ubwami bwo mwisi yambaye impuzu z'inyambara ba igikoko. Hano ya Yohana yabonye mu gice cya 17 ngo gisa n'agahama gifise imitwe indwi. Yongeye kucerekwa, yari yacereswe mu bundi buryo mu gice cya 13 gikoko mu isomere mu gice cya 13 Yohana igice cya 13. Icyo gikoko nyene chama chimitwe indwi no mahembe indwi. Bon, aracerekwa ya abona ari gikoko giteye ubwoba, igikoko gihabwa ububasha na cya gisato kuvuga Satani. Igikoko giteye ubwoba gihabwa ububasha na cya gisato ni Satani, kuvuga ubwami bwo mwisi bwaranforswa n'umugwanizi, umwami nyene w'isi, umwami yategekisi niwe yakiranforce, niwe yagiha ububasha. Parti ya mbere ya kino gice cya 13 tubona ngo cya gikoko ngo muri ya mitwe yacyo mbona umwe usa n'ukomeretse akagirire uruguma go kishe rurakira, ngo mbona umwe usa n'ukomeretse akagirire. Mwabonye mu gice cya 17 aravuga ngo iriya mitwe indwi wabonye ngo nibo bamindwe, batanu barakombowe, kuvuga kera cyariho umwe ariho uwundi ntaraza, ariko muri umwe ariko aravuga ngo umwe ariho, kuvuga ya mu yindi version yavuze ngo kera cyariho ubundi kikiriho ariko kigira kize kivuye ikuzimu. Amanongera ngo batanu barakombowe, umwe ariho uwundi ntaraza, ariko uwo yari ariho, uwo yarariho kuvuga uwo mutwe umwe wari uhari, umugore yarawicaye ku yandi majambo nta bubasha yaracari gifise igikoko, kuko iyo mitwe indwi cyangwa abo bamindwi niho bagize igikoko, l'ensemble niho bagize igikoko, kuvuga ubwami bwo mwisi. Umwe yarariho ni nk'atarahari kuko umugore yaramwicaye ko yari yamukubise kudeta kuva mu kinjana cya kane gushika mu kinjana cha 14 umwami Filipo yongeye guha ijambo igikoko cyangwa se cyongeye kwiburuka. So uruguma gwocishe rurakira bibigitangaza. Rero ugukira kuri uruguma ni gihe umwami Filipo umwami wa kane umwami wa Faransa yiganzura papa, yimiriya papa amukoze isoni, muri make amusubiza kuri place yari ariko ke ni muvuma yabandanije gushika mu kinjana cya 16 mu 1559. Umwamikazi Elizabeth ahawe iranka rya Supreme Governor, afise ububasha kubifatika n'ibidafatika. Umwami niwe yarasubiranye ububasha bwo kugena aba bishop. Papa i Roma nta bubasha yari afise bwo kugena aba bishop. Ya igikoko gisokoroka cyangwa kivikuzimu, uruguma rukira neza ku mugaragaro mu 1648 igihe amasezerano y'i Westphalia Bavaria uyu munsi muri mu Budagi yasinyigwa ku mugaragaro ishengero riba ritankaje ingufu cyangwa se wa mugore abatakaje ingufu wa mugore abatakaje ingufu yahora ariwe yicaye ku gikoko igikoko gifata le dessus umwami akaba ariwe agena idini ashaka kandi idini ahisemo rikaba ariryo riri idini ry'igihugu nimba baye umuporoti igihugu n'igiporoti kandi baremerewe gusenga ibyo bashaka umva kwa kundi kwa kera nimba umwami yari umusenga zuba ariho basenga ukwezi ariho basenga Jupiter ariho basenga ivyo bashaka ariko officiellement Roma yari protégé yari munsi y'izuba rero ihamba icyubahiro bon na hayongeye kubona iki gikoko ariko rero igice cya kabiri cyo muri iki gice nyine cya 15 igikoko kimaze gukira igikoko kimaze gukira ya tubona ni ku murongo wa kangaye ngo kandi mbona ikindi gikoko noneho icyo gikoko kimaze gukira cya kindi kije umwe atariho umwe ariho uwundi ntaraza canke kera cariho ubu niki kiriho ariko gira yongeraze kigira cyongere kize kivi kuzimu so uwo rero uyu unye wa hano muri ufite igikoko kije bon no swat igikoko rero kije kimaze kuvi kuzimu no kimaze gukira kwa ruguma gwocishe ya abantu baratangaye isi yaratangaye kandi birumvikana namwe murumva ya ndumva nimba harabaho breaking news nuko ata ama television yari bwabeho yari nkuru yari gutegezwa kuguma isubigwamo berekana Iroma ku irembo ukuntu abasoda binjiye baba Faransa n'abandi bafatanije babagambanye binjiye ahera cyane bagafata papa bakamubura ufite aho bamujanye kumuburanirishiriza ufite yari trending news umva ko abantu barumiwe baratangaye bati ninde ahuye na kino gikoko ufite papa yari yarigaruriye ubwami bwo mwisi none katolika daba kandi katolika yatakaje power guhera icyo gihe kuko ivyakurikiye murabizi imyaka 70 mu Bufaransa noneho bagarutse Roma bimari bane mwasubira mu Bufaransa itu console ashatangura reforme gushika zashikanye katolika canke zashikanye isi ku masezerano ya Westphalia mu 1938 rero yaraje kumara igihe gito naho yakomewe amashi twabonye ko gufa kwiwe cyangwa se icyo gihe ciwe caheranye no gucibwa umutwe kwa Ludovico wa 16 umwami wa Faransa amaze gucibwa umutwe ububasha bwa cya gikoko mvuga cya gikoko cyari kirimbutse ivyacho byari biheze aho twari twamaze kwinjira mu bwami bwa gatanu ubuvanze gukomera n'intege nke muvanze icyuma nibumba bisobanura nyene gukomera n'intege nke burakomeye ariko n'ubunyantege nke bo kimaze kuvaho rero haciye haza ubundi ubwami icyo gikoko ngo kandi mbona ikindi gikoko ku murongo wa 11 gisokorotse mwisi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama kivuga nk'igisato ibindi sindabisoma bikurikira uvuga ngo icyo gikoko ngo cyari gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama ariko kivuga nk'igisato gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama ariko kivuga nk'igisato mwene majambo ni vya nini twavuga Louis XIV Louis XVI amaze kunyongwa amaze gucibwa umutwe ya ubutegetsi bwahinduye isura habaye igishushanyo sinzi niba ari bon bwahinduye isura buba ubutegetsi benigni tirani ivuyeho twebwe ya muzora mwitorera soit premier ministre canke ibyo bwami biravuyeho completely ya ni president muzora mu mwitorera ma ya ufite nicyo gikoko cyakabiri icyo gikoko cyakabiri ufite ni sorte y'ubwami bwavutse inyuma yo gucibwa umutwe kwa Louis XIV cya gikoko cyari kije kurimbuka kuva kuri Filipo wa kane noneho gihereramo umwuka kuri Ludovico wa 16 haheze imyaka 150 gusa igihe gito hasinywa amasezerano ya Westphalia masezerano ya mahoro so hari ikintu hano kivuga ngo ku murongo wa 12 ngo kiganzisha ububasha bwose bwa cya gikoko cya mbere mu maso yacu kigobera isi n'abayibako gusenga cya gikoko cya mbere cyakiza uruguma gwocisha urumva ofete ya ubwami buhari ubu mu president canke premier ministre dufate mu bwongereza mu buhorande mu bubirigi ni premier ministre ashigwaho ni beninye ndokuvuga ya yitorewe n'abanyagihugu yiyamamaje uva nta tirani irimo nta sinkoni yicuma ariko bon pouvoir y'umukuru w'igihugu iguma ari nk'iy'umwami n'umwami kuko abise bwabo basha nyene abise bamugendanira arya makori cyane ofite ya vyose nico kimwe hamwe bategekera cya gikoko nyene n'ukuvuga kirahari bon umwami kazi mu bwongerezo uyu munsi ubiri umwami hano umwami ya ufite ya n'umwami officiellement ni premier ministre ari kurumva ya donc il exerce le même pouvoir y'umwami nizere ko ya ibinyenye bidasaba isiguro ndende cyane ngo kandi mbona gikora ibimenyetso bihambaye kimanura umuriro ibyo nabivuze ya kiganzisha ububasha bwose bwa cyakikoko cya mbere mu maso yacu kigobera ofe cyakikoko cya mbere cyakizuruguma gucisha ya uruguma gware kucica ofete ni christianisme umugore yari acica yego cyagiye munsi kuzimu hanyuma kigakira kikongera kigasubirana ubutware bwacu uhereye kuri Louis kuri Filipo wa kane ya gikora ibitangaza gikorora imiriro nivyo tuvuga ya ufite utanguranye nantuze na Renaissance habayeho les années lumière iterambere ryabaye ntigigeze ribaho ku isi uhereye igihe ikikoko casubira mu bubasha iterambere ryabaye ntigigeze ribaho ku isi ibintu turimo muri kino gihe turabe muri imyaka 10 gusiheze dufate kuva mu myaka muri 2008 gushika uyu munsi ibintu bibaye muri technology mwitumana na covyonyene telefone gusa tureke ibindi telefone ibintu bibaye mu myaka 10 uhere mu kwa mbere kwa 2008 ugashika uyu munsi mu 2018 ibintu bikorese ni byinshi cyane na karorero rero ni byinshi cyane bikogwa ibitangaza ni byinshi byakozwe duhembe twaraduze dukora ku ijuru amasatelite amarokete kagenda kigagira guhera amaso mu kirere indege ziraguruka kimirira kuruka inkungu gikatumuka amabombe eto konsole ibintu bitigeze bibaho ibintu abantu bari kurota gusa electricité uyu munsi ni byinshi cyane ibitangaza iki gikoko kije kiganziriza kimwe cyambere cyakize cyagukiza uruguma gwocije iki gikoko kije cyambaye amahembe abiri y'intama ariko kivuga nk'igisato igikoko urumva ki beninye ariko ni gikoko après tout ni gisato ariko ya sa mahembe y'intama très bénigne mu yandi majambo ni n'abakristo turabakristo vraiment ma leta yacu n'amakristo bamwe n'imigambwe yacu yitirirwa kristo tu console ya me nuko ariko ni cya gikoko miraculeusement birakora ikindi dufate ikimenyetso gifatika kiboneka donc invention ya photographie noneho amafilme ibiki kera ya gushushanya umuntu baracapa cyangwa bakabumba uyu munsi ano bafata amashusho avec camera gafata amafoto noneho ubishusho umuntu ntikiri ishusho gusa iri miwete cyangwa iri ihagaze nk'igiti ubishusho umuntu yahawe ububasha bwo kuvuga itu console ivyo ni confirmation nibi confirma gusa ariko ya nibi bivugwa hano mu bwoko bw'Imana rero turabona mu ntango bavuga ngo igi gikoko nyene cy'imitwindwe ngo gihabwe ububasha na cyagisa rero uca wibaza uti igihe cyakomereka igihe periode cyamaze gikomeretse uriya mwami umwe muri bariya bami indwi yakomeretse uruguma gwo mwishi ufite uruguma gwo cishe kuko uwo mutwe ukomeretse nibavuze ngo uruguma gwo wishe gwo kwishi uwo mutwe gusaba komeretse oya gwo cishe uruguma gwo kwishi ico gikoko kira cyariho ubu ntikikiriho cyarakomeretse kuko umugore acicaye ariko kigira kize kivuye kuzima bo hano ntibavuze igihe cyagiriye kuzima ariko baravuga ko kigira kivi kuzima bon cyagiriye kuzimu umunsi shengero rifata le dessus mwandi majambo kiri munsi ishengero bon iyi nkuru twongera kuyibona kandi mu byahishuriwe Yohana igice cya 20 bavuga ukubohwa kwa satanu kwa satani kw'imyaka igihumbi ya myaka igihumbi ishengero byatezwa gufata le dessus bon imbere yo kwishengero rifata le dessus igiko igi kisato satani niwe. Donc, celui qui chevauchait la bête, il le renforçait. Yakora igikoko cyakora ivyo satana ashaka gusa. Yari umutegetsi, niwe yari umutegetsi. Ariko tubona umugore yamukubise kudeta. Vyagenze gute? Umugore yanesheje igisato gute cyangwa yakonvense igisato gute? Soit, kuko turabona ko ari maraya yasambanye na cya gisato cyangwa hari ikindi kintu cyabaye. Rero hano mu gice cya 20 tubona ivyo kubohwa kwa Satani. Tubona ngo mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru afise urufunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe, afata cya gisato nicyo yanzoka ya mbere. Cya gisato twari ko turabona mu gice cya 13 murongo wa mbere kiranforsa ubwami, kiranforsa cya gikoko cy'imitwindwi kuva kigiha ububasha, kikiranforsa kigiha ubutegetsi. Afata cya gisato ariyo nzoka ya mbere niyo murwanizi irindi ni satani, akiboha ngo kimare imyaka igihumbi agikororera ikuzimu, arahadadira ashira ku kimenyetso kikirumanya kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa aho imyaka igihumbi izoshirira, ni ashira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Mwumvise bya bindi kikiye gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito, igihe gito cy'exercise bwa butware nyene kera cyariho yiko uko n'ucyagubasha na n'iki gisato kera cyari mfuwa byajanye n'igisato kera cyariho mu yandi majambo ubasha bwa kiriya gikoko bwa buriya bwami ubasha bwacyo kera bwariho kera cyariho ubu n'iki kiriho ariko kigira kize kivuye ikuzimu. Hano turabonye ko Satani yarabohewe ikuzimu, ariko turabona baboshe Satani bafashe cya gisato ntibafashe abamarayika bacu bandi. Abamarayika bacu basigaye ari mehensa, kuvuga ingabo zitagira umutware, izo ete desorganize. Muri uwo mwanya hafashwe umuyobozi, umutegetsi, bamubohera ikuzimu imyaka igihumbi kugira ngo iyo myaka igihumbi niyahera azongere kandi arekugwe, ariko aje kumara igihe gito. Wumva, aje kongera gutegeka isi uko abishaka igihe gito. Ijambo riraryoshe vraiment, j'aime la parole. Turafise umwanya, turafise umwanya, umwanya turawufise, umwanya turawufise kuko turi ko tuvuga ibintu biryoshe, ibintu bibwira ubw'Imana. Biraryoshe vraiment, biraryoshe, biraryoshe guhishurirwa amabanga. Ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batanze cya gikoko canke igishusha, nibo batasenze cya gikoko canke igishushanyo cyacu. Uve turumva ya ini version ivuga si tu veux jugement final, haje ni byigi koko n'igishushanyo cyacu kuko urumva bije biva hano ya ubwa mbere twabibonye mu gice cya 13. Noneho hano batweretse ubwa mbere ivyari vyabaye kugira ngo iyo myaka igihumbi here, noneho cyongere kirekugwe kize gukora ivyo gikora. Satani yaraboshe, ariko amadayimoni cyangwa abamarayika biwe bo ntibaboshwe bo ntibafunzwe hafunzwe umulideri wa opposition abamambre wibiwe nibo basambanye na wa mugore umugore yari yahungiye mu bugaragwa yera nibo bakoze biriya ariko ya nta bubasha bwo buyobozi bari bafise kira muntu abafise tashe yiwe ntibara ba lideri zari imensa na padaimon no mwijuru barabayoboke ba satani ufite satani yari umutegetsi kuva mwijuru yari umutegetsi kuva mwijuru umutwara muco yari afise abayobora abamarayika yobora nguvuga kuyobogwa yarabihawe rero muri abo bandi ba daimoni biwe nta numwe yahawe kuyoborwa nta numwe yari kubasha gutegeka isi barateza desordre gusa barateza kwa kundi Yakobo ariko arava kwa Labani umugore wiwe akiba imana zase akazazicayeko bamureruye akazicarako yicaye ku ndogowa baravuye bavuye kwa Labani ako batahi wabo ariko umugore akiba imana yase akayicarako so abadayimoni nibo bakoze igikorwa cyo guhindura wa mugore maraya ariko nta mubasha bari bafise bwo gutegeka isi isi maraya yarandavura ariko kaguma ari wategeka igikoko n'icyari kubasha kwiganzura kuko abo badayimoni nta bubasha bagiha ubwami bwo mwisi abadayimoni nta bubasha bafise bwo gutegeka n'aba executor nta nuwari akibaha ordre kuko wari kubaha ordre yari ndani chini ya ulinzi yari chini ya ulinzi yaraboshe aya majambo arumvikana cyane siniwa ndayasobanura yaraboshe amadayimoni sigari mpesa aherera ariko isonruze nibiremwa by'umwuka nibiremwa by'imwemu bitera ishengero ya zamana zarabani bakazigarukana kensera utuntu bakaza bazicaye ko bakazizana kuzicara ko mu rusengero ejo zikazi kisanga kuri ya rotari bakazambarirako abadayimoni baguma bariho ariko satani aboshe avuga ko yaba ufite Kristo yagwanye na satani ikuzimu narabivuze akiri Kristo atarafa ngo azuke satani bon yari idegembya ivyo twarabibonye narabibabwiye yari idegembya urabibona kuri Yobu yaje mu ijuru kuri kwamye amanama yo mu ijuru ya bamwe yose ategeka isi niho yategeka isi ivyo yabibwiye na Kristo ariko aramugerageza ati urazi ko isi narayihawe niyanje isi niyanje narayihawe nako yabwiye umwami imana mubajije ati satani wiriwe he Lucifer arije ati niriwe mwisi no kuyigendagendamo isi yari cibare ciwe yayigendagendamo niho yayitegeka isi yari cibare ciwe yayigendagendamo niriwe gutembera mwisi no kuyigendagendamo kuyigenzura niriwe kuyigenzura niriwe kugenzura itongo ryanje yarazi ko ari ryiwe ariko imana yari muriki surprise niriwe mwisi no kuyigendagendamo kuzimu nivyo byari biro vyiwe personnel ijuru yahateranira nk'ibindi biremwa byose by'imwemo ariko ibiro vyiwe ari kuzimu rero ya turabona ngo satani ngo yamusanze ni kuzimu amwaka ifunguruzo ifunguzo za kuzimu niyo yarazi vize uko nivyo biro vyiwe yafungiye mu biro vyiwe ifunguruzo Kristo agenda ziduganye hanyuma ingwano yaduka mu ijuru wa mwana kisha 12 ahungishijwe ingwano ishitera mu ijuru satana akorokera mwisi akorokana umujinya akorokanya umujinya ya imyaka 400 ayimara toteza abo mu ruvyaro rwa wa mugore abatoteza ashaka kubahenebereza muri make kumukuraho shengero kuri honya imyaka majanane hanyuma igihe cyashinzwe kigeze arafatwa arafungwa aja kubohwa mu ntango y'ikijana cya kane arabohwa aboshwe icyagaragaje ko Satani yaboshwe umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu Roma yemera ku mugaragaro ko ari umukristo Constantine umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru yatwara niba ari mu manuko bwa Roma yemera ku mugaragaro ko ari umukristo abategetsi nabizera bagenda babivugira munsi y'igitanda Nikodemu yasanze Kristo mu ijoro yikinza gahumbezi ariko cette fois-ci kubera ko umugwanizi wabaranforsa yaraboshe umwami umutegetsi wo kugwego go hejuru kurayo hejuru w'umuroma yemera ko ari umukristo afata inkinzo z'abasoda biwe azicapa ku imisaraba bibaha gutsinda atangaza ku mugaragaro ko ari umukristo kandi acavuga mu gace aherereyemo ko abantu bose bemerewe gusenga uko bashaka n'abakristo namwe musenga uko mushaka nta muntu hano azoba komakoma iryo ni itegeko nshinze muri aka gace kari munsi y'ubutegetsi bwanje abakristo muri nga musenga uko mushaka amaze kuba amperere ya aravyubika vyose Christianisme ayigira ya religion officielle kuko yari empereur kandi pontifex maximus umuherezi mukuru w'idini rya leta nimba ba mu Kristo ya kuvuga Christianisme yari giheju ariko hari tolerance kuvuga abantu bashobora gusenga ibyo bashaka gusa atagura guhindura amategeko aya ma sacrifice humaine yanyu nibindi bihumanya mukora ku mihanda ntimuzosubire muzore mubikorera mu bwihisho publiquement non igishushanyo cy'Imana kazi Victoria kisohogwa muri Parlement muri mu nyubako ya Sena mu nama nshinga amateka ngenguza amateka inje ivyo ni vyabaye umugwanizi amaze guterwa ikuzimu aboshwe mu mpera z'ikijana cya kane nta yindi mana yari kwiye gusengwa mu bwami bw'Abaroma iyo buva bukagera atari Adonai Christianisme ibitegeko umuntu ari wese ategerezwa kuba umukristo umuntu ari munsi y'ikiganza cy'umu cha Kaisari wese atezwa kuba umukristo abaherezi b'abapagani piga ingoro zabo zikugagwa zimwe zikabomogwa izindi zikugagwa zigahindurwa ibindi hagakoregwa ibindi atari ibyo uwo mwuka uragenda ugera naho abaroma banse kugeza ukuboko kwabo bahasuzwe kubera ko ari mu bugaragwa ataco baharya ya barabirengagije ntikama barabakoroga mu nyuma aho Islam yavukiye iyo mpembu kubera ko umugwanizi aboshe abadayimoni bariho abadayimoni baraca bariho kuko ntibafunganywe nawe kuko igihe cyo gufunganwa nawe nikirage Daimoni bari degenda ariko cyakiyoga cyoco kirimo chini ya urinzi ni bafunze gusa bahomye bashira ko nikimenyetso ntihagira uhakora afungiye umubi abadayimoni barahari ariko iyo mpembu iragenda igera naho abaroma birengagije muri buriya bugaragwa bwavukiyemo Islam Islam nayo ivuka ivuga ko atayindi mana ikwiye gusengura Imana ya Abraham. Ibrahim, Imana ya Ibrahim yonyine nikwiye gusengwa. Ibigo mana vyose barabirimbagura. Barabirimbagura abiyopoje nabo barabica. Bicwa n'inkota ya Muhammad n'abantu bibo. Abaherezi b'Imana zibigirwa mana bicwa n'inkota ya Muhammad aho umuroma yanse kugeza ukuboko kwiwe Muhammad arahakora sitiko ndavuga ngo islamisme cyangwa muslim ngo ni antikristo si yo ndiko kuko baje bari barivariza Kristo bon swat nuko niyo mvugo ngo kizo kigira kize kivuye kuzimu igikoko nuko bwa butegezi bwo mwisi ariko kizoba kije kumara igihe gito kije kurimbuka iyi mvugo ngera kuyibona hano umumarayika yafunze satani bavuga ngo ya nuko muboha amare imyaka igihumbi ikuzimu agikororera ikuzimu arahadadira ashira ku kimenyetso akirumanya agishira ku kimenyetso kikirumanya kugira ngo nticyongere kuzimiza amahanga gushika aho imyaka igihumbi izoshirira niyashira gikwiye kubohogwa ngo kimare igihe gito cyo gikoko ubonye kera cyari ubu ntikikiriho ariko kigira kize kivuye kuzimu batanu barakombowe umwe ariho ubundi we ntaraza ntikikiriho kuko wariho umugore yamushinze ko yamwicaye ko amwicaye ku gakano yicaye ku gikoko cy'imitwindwi kisa n'agahama igikoko cy'imitwindwi mu gice cya 13 imitwindwi ari bo bami indwi bo mu isi batanu barakombowe umwe ariho ariko ya muri uwo mwanya ariho umugore niwe ari hejuru kuva ubundi ntaraza imitwindwi ari bo bami indwi umwe muri iyo mitindwi ukomere ku ruguma rwocishe utokwishyu uwo mutwe kuvuga nimba uwo mutwe upfuye nacyo shari gupfa mutwe umwe mbona ukomeretsa uruguma rwocishe rero ubwo ruguma imyaka igihumbi ni ubwo ruguma ijambo ry'Imana nubwiru kandi no gusesangura nkurondera inzahabu nkurondera ibintu by'agaciro tukimba tugacukura kugira ngo tubigere ku bantu b'Imana rero nuko vyagenze ya carahambwe kuri Constantino kija musi chini ya urinzi cyongera gusokoroka kuri Filipo ku mugaragaro n'amasezerano y'i Westphalia mu 1328 inyuma y'imyaka 150 gusa igihe gito ivyacu biba biraheze uyu munsi gihinda agashitsi mu bindi gifise ugukomera kuvanze n'ibumba abakuru b'ibihugu barakomeye ariko vulnerability yabo imwe gusa ni soulèvement populaire cyo gituma ya atezo kuba akomegwa amashi muzorabe no mu bihugu habamwe ba dictateur akenshi ironi igitangaza uwo mu dictateur abahangamye kubera igihugu demokratike cy'Iburaya ibihugu by'Iburaya biri demokratike atawurenze imyaka 4 nibo bashizeho umuntu amaze imyaka 50 ku butegetsi bamubona bamwihorera kubera ko inyungu zabo rero n'ivyo ya inyungu zabo ugushaka kwabo kuko kirakomeye ariko kiri vulnerable kuko ya tezo gutanga konti randi ku banyagihugu no kuri communauté internationale bino biraba ibimenyetso by'ibi Ethiopia kuva ryari uyu munsi yobogwa ya bo tikonje n'ubwo swat nuko rero igikoko n'uruguma gwocishe igikoko cy'imitwindwi ariho bamindwe bo mu isi batanu barakombowe umwe ariho ubundi ntaraza kera cyariho ubu ntigikiriho kuko umwamikazi acicaye ko ariko kigira kize kumara igihe gito kize kurimbuka kimbe n'amajana 2023 kiba kicitse umutwe rero turi mu yindi periode nzobabwira ikindi gihe ariko sindi periode turi muri periode yo kubirenge n'amano ariko hari uko ijambo ry'Imana ribivuga kuko ya uyu munsi ni laicisme by'Imana n'ibya politiki byarigabuye ariko ya n'imbitegeko ryatowe par exemple itegeko rishyira hejuru abomination uhagurutse wigisha ku mugaragaro canke hanze sepa ukondana bene ivyo bintu amategeko arashobora kuguhana kuko uri guca kubiri n'amategeko umva rero c'è gikoko ya c'è gishushanyo cacu tu konso c'è gishushanyo cacu gikoko ciyorobeka gifite amahembe abiri hayo umwagazi w'intama kivuga nk'igisato cakoze igishushanyo l'image ya ca gikoko ca mbere cari gikaze gifite ububasha bwo gukondana naho citwe ngo sindimu sibeni souvent ububasha bwo gukondana ugahenebera ukibagirana bwoko bw'imana. C'est la parole de Dieu. Je vous demande à Kurivuga. Quand, franchement, il y a un peu de temps qui nous a donné, qui est la cause qui souligne dans nos jambes. S'il y avait une autre source de sagesse que ça, nous avons dit que 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 nous. Franchement, la sagesse, c'est ça. Umuntu yibere mu mahoro yari kubireka ariko usanga ya uhabiriye kukajahe. Mubarikiwe sana, turi kumwe kandi dukomeze tugumane twigire hamwe muheza kiko.